happy I be. I reached the top and I had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be mad, man, comes right into town. Be just like the other men, I'm tired of mucking around in a I wanna be like you. I wanna walk the top, oh, shoot now. I ain't like me. Can I learn to be? Oh, like someone like you. I love it. I wanna walk like you, talk like you. So ba 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 da da ba da 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 da